Cheers. nolosha tiri aqiyo ma la wuye arur iska hada shayo kaso qad mel illa qiso qiso daga kahiro qiso qiso daga kahiro
Kahiro,